Kua huri ngā ope taua o Rūhia ki te urutomo i ngā rohe o te rāwhiti o te whenua o te Ukraine i nāianei. Ā, nā tērā toko mahanga tāngata o tērā pito o te Ukraine e o mātu ana i o rātou kāinga ki te kimi āhuru mōwai mō rātou. Ko ia hoki te take e tukuna tūnei e Aotearoa te 50 hōia mārunga wakarererangi Hercules ki Urupi. Arā ki te tautoko i te Ukraine, i roto i ngā kino e pā tūnei ki a rātou i te riri o tū. A nei rā tātātou tū te tōranga pū a te o Kiwa McLean.
I te taenga o te pakanga ki Ukraine ki mō Rikarika. Takatū ana te hapori ki te tiaki.
We have some horrendous stories, but you know what gives us hope is obviously that we're Christians. But you know, just seeing the kids and the women, and the great need that's before us is truly disturbing.
Ko atu I te whārau nā ukaraini ana I kohia e Owen Pōmana me tana ohu, horapai ngā pokapū matua e rima o te whenua.
We took through 6 coaches and 7 minibuses and some additional vehicles. We filled them with 44 tons of humanitarian aid. We're talking about long-lasting food and water, UHT milk, baby food, flour, etc.
Ko ia pū te take e tukuna ana ngā āpiha o te ope kātua ki te tautiaki te tomokana ki Ukraine, Mātia Mana.
Our support to date has been comprehensive and covers every aspect of this conflict. Humanitarian, legal, military, transportation and people.
Tā te mea ko te pakanga I tēnei wā tonu ki Rūhia, he mea ka tino pākau atu ki te ao whānui. E hake I te mea ki tētahi whenua anake, ki tētahi iwi anake, kua rongo tātou I te ngau.
He ngau e whakatake ngia ana e te āpitihana.
The decision by the government makes it clear that we are certainly, if not involved directly, then certainly facilitating military action against Russia.
Kia whakatū tai apa me ki, kia kaua Rūhia I uru mai ki Wainganui a rātou. O reira, he ua ua.
They don't need to serve in that war and come back with the trauma of killing people. We need people to come and drive vans and we don't carry guns. We just trust the Lord.
Tuia ki tēnā kua tahuri te pahi taua o Rūhia ki te rāwhiti o te whenua, me te aha e hiamano tāngata e purere nei I o rātou kāinga. Mō Pōmana ko te tuku āwhina, te mea nui.
I just couldn't sit back and do anything because, you know, New Zealand, Aotearoa is a nation that truly does care and I'm representative of that.
Haia pōpō whakaparirau atu ai te ope kātua I whenua pai ki whenua tua kaihau, me kore noa e tau te paiaka o te riri. Te o Kiwa McLean, te kariri.